Mngari pano fada kusimudza munondo achi destroy vatadzi iwe sempriest unokumbira kuna mngari uchirererera kuti mngari varegererei mukuipa kwavo mupriest anounza rugare kwete nehondo anounza rugare nemunamato asimudzi munondo achirova atadza izvozvo mupriest aiti.